Gacanqabat Video Production. Dumar Waa Walaal, Dumar Waa Walaal, halka aad ka tarantaan, darajana uu calo dalka biyo weeyahay. Dumar Waa Walaal, Dumar Waa Walaal, halka aad ka tarantaan, darajana uu calo dalka biyo weeyahay.
Gacanqabat Video.